dutanguje kuri uno munsi ya ingozi inganda zikanga zitanu zigamije kwigisha amahoro kunwanisha abarundi mubona izo nyigisho muzigize mu ntumbero iyi
izi nyigisho tuzigize mu ntumbero yuko dushaka yuko abarundi twiga gutorera inyishu ingorane dufise mu biganiro kandi ibi biganiro bikurikira ibiganiro twatanguye kuva muri 2013 twise inyigisho z'amahoro izo nyigisho z'amahoro rero uko umwaka utashe twama dutora icivugo kuri uyu mwaka rero twatoye amahoro gusubiza hamwe no kurekuranira bishikana ku iterambere nyakuri
ego none kugira ibyo mubishike ko abarundi babishike ko barekuriranire ikamere bave mu bya bagiye birabaranga by'intambara mama je mu iterambere nyakuri mubona bishoboka byogenda gute
ibyo birashoboka cyane kuko dusanga abarundi twese ico turonde hano kubaho neza kandi tukabona yuko tudashoboye gusubiza hamwe nta terambere ishoboka kaise karatwetse yuko uko tugiye mu ntambara cyo dusubira inyuma turisubiza inyuma ubundi ntiba turi igihugu gikenye harageze igihe Burundi buba mu bihugu bya mbere biriko bitera imbere kurusha ibindi ngaha muri Afrika ariko kubera yuko twakiye tuja mu bintu by'intambara tuca tugenda twisamburira ko hanyuma ugasanga na ba bantu botegeje gufasha mu iterambere nibo bakiye ba mbere batakaje ubuzima canke nawe ugasanga barahunze bagenda kwiyerera hanze nico bituma rero tubiravye neza abarundi twese dutegerezwa gukorera hamwe tukarondera amahoro kugira dushike ku iterambere
mwavuze yuko kugira ngo dushike ku mahoro arama ubu bukeneye abarundi batari bake barimo butavuye atamahoro ashoboka n'ubusigura gute
ukuntu genda bisigura biva ku bushakashatsi twagize ubwo bushakashatsi bwahereye ukuntu tubona abantu bubaka impome yubatse inzu tuca dusanga rero umuntu wese murundi wese agize ishafise arafise ubwoba tuca turarondera tuti none ubwo bwoba buva kuki ubwo bwoba buva kuko hari abantu benshi batunzwe no kugenda kurondera ibyo bafungura ku iyarara mugabo hakaba n'abandi bafise ibirara hanze n'ibirara mu nzu wewe ufise ibirara hanze n'ibirara mu nzu ucugira ubwoba yo kuja gutegwa nico gituma rero usanga duca twubaka impome kugira ngo izo mpome zishobore gusenyuka kugira ngo dushobore kumva ko turi mu mahoro umurundi wese ategezwa kuronka ingene abaho ingene ararafunguye ingene asomesha abana ingene ashobora kwivuza ubundi bwobwo uko tuzo ubwo bukene buzogenda bwongerekana niko namahoro azogenda bura nkuko tubibona muri iyi minsi n'ubusuma bwabaye ndanse n'ukubera ubwo bukene nico gituma rero yatuvuye mu bukene namahoro azoshobora kuboneka
ibikorwa bibaye mu gihe umugwi uje kumenya kuri kurekuriranira uriko urerekana ibisigaye by'abantu bishwe mu kwimo ubwo 2022 hanini reka niba handi abantu bagiye bahitanwa mu kwimo mwebwe mubona ibikorwa mutanguje bizofasha iki imitima yaba abiyagiriza ko bariho barabikoze reka n'ababikorewe
ibi biganiro n'inkora mutima kuko nivyo turakeneye kumenya ukuri mugabo muri uko kumenya ukuri hariho bamwe bashora kwiyagiriza ugacyusanga bagumye muri kakabi abandi nabo bakaguma bavuga bati oya turakeneye yuko abo bantu baje mu butungane hanyuma rero ugacyusanga biteye umutekano muke mugabo ikindi nacho gihambaye nuko ibi byose byabaye twebwe abarundi byatusinzikaje ku mutima hari n'uwanditse ati kumbura abarundi batari bake turagwaye mu mutima nivyo kuko ibintu nk'ivyo biratuma umuntu yama mu ruhagarara mu mutima iwe kuburyo atamahora ashobora kuronka nico gituma rero ibi biganiro bizotuma twico twifuza nuko two imitima yokira tugashobora kuganira neza tugashobora gukorana kuko nta muntu azashobora gutera imbere ari wenyine twese tudakoreye hamwe kugira ngo dushike iryo terambere. akoze namwe
tubasaba muhanze mutwidonda mutumusere mwidonda
je nitwa Misago Aloyce ndi umwigisha muri kaminuza y'u Burundi hanyuma nkaba ndongoye umugwi ujejwe ibiganiro vy'amahoro no gusubiza hamwe byatanguye muri 2013.